sanibonani bafowethu igama lami ngisibukuseni wakwantombela le ehluhluwe today sisemabhozeni bafowethu kunomfowethu lana ozokhipha i-album ezizama ukuzomphusha sisemabhozeni uyarekhoda njengamanje uhashe elikhulu sihamba naye njengamanje sinibingelela nje singaphansi komzansi Trend TV nesibovu Virgin Media nabo bafowethu nabo lana uzokhipha i-album eshisa kakhulu uhamba ke uphethe surprise kuluma ngeke ngize ngiveze ke surprise ngoba naye uthe asike sigodle bafowethu singathanda bafowethu ukuthi ni support kakhulu umculo wakhe nibuye ni subscribe kuma YouTube channel yethu ngiyabonga kakhulu bafowethu nazi nensizwa sengingabeka ezikubekayo
bafowethu unjani iyazilunga lembizwe ezinsizweni iyasho elikhulu umfana sefriday khona umsebenzi bafowethu uyashisa kakhulu Uzophuma nje. Ngilishila. Sizobuya sintshela i-date. Siyabonga.
Zasha. Sekunjalo siphakathi kumzansi Trend TV kanjalo nosibovu Virgin Media. Silapha nje sihlezi kamnandi sinethezekile nolungalembiza. Kanti uthembisa izinto ezishisayo. I-album iyashisa bafowethu sengilayelile, sengizwile kodwa ke asizukunivezela. Ziyasha. Kuphi nakuphi silandele. Nawe futhi nanoma kuphi singakhona ukwenzela lokho esikwenzayo sikhululekile
semabhozeni bafowethu cela ni support emabhozeni nize nizo record emabhozeni bafowethu
emabhozeni lalela lapho lindela mlaleli lindela lapho bekindela wena
sisemabhozeni
kodwa sikhuma la yasho ngomkhwa kunene kodwa sikhuma la hamba ubheke nje dalaka cha niyo